Mandi bulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphule ke lapha ke siphethe umba ke lo mba ke ngumba ke we-morning training phaa kuqela leKaizer Chiefs abafana abadala njengoba niyazi intokubana baququzelela into yokubana ke bezawuhlanga laphana Orlando Pirates pa ngomgqibelo kumdlalo eCarling Black Label Cup lo mdlalo lo yitumente ke yamaqela kayi-4 apha eMzantsi Afrika ethi yasungulwa ke abaninzi bayayazi la tumente bake yayidla ngobizwa kubana ke yi-Black Label lapho kudibana khona ke i-Orlando Pirates neKaizer Chiefs iphele kwangelo xesha kodwa ngoku itim ke zikhulisiwe ke pha ziyi-4 iKaizer Chiefs ibisenza kamalungiselelo baphulaphula kunento ke lapha ke esithe sayiqwala sento kubana kuyitumele ngikhulu umfana omdala ukhona pha abadlali abatrainayo futhi ke utrayina ngozimisela umfana omdala nankukumbuzo ingaba na uyitumele kule injury yakhe kuthiwa imphethe umfana omdala emenze into yokubana ke angadlala ngabikho kwimetshi ezininzi ingaba na le injury imphatha mengaphakathi emetshini okanye ke xa itrayina phaa edive esithini abanye goalkeeper ayibikho le injury question mark baphulaphula okanye ke ngumbuzo esinawo baphulaphula sifake nje question mark up into yokubana ingaba na kwenzeka ntoni sonke sibhidekile ngoba ke kuyabonakala phaa etraining nomfana omdala ukhona uyazilolonga uyatraina akabekwanga bucala uphakathi kwabanye abadlali kodwa ke iphumile ke into ethi umfana omdala akazibakho enxa uba ke une-injury umfana omdala ke emphethe nzima kakhulu kutsho gqirha ke beqela ke leKaizer Chiefs umfana omdala sazi ke noba ke ingaba kwenzeka ntoni okanye ke u-Arthur Zwane ufuna ufihla ke into ngemgqubeni athi gqisa sothusa abantu abanintsi njengokuba ke wayetshilo ke phaa kukhelepu wathi ukhelepu akazibakho umfana omdala olimele uzawuthatha isithuba seveke ezi-4 zonke ngekho kuphakathi kwezinye iplayers kodwa kwathi qe ukhelepu phaa iKaizer Chiefs xa idlala phaa i-semifinal kodwa ke asazi ke nalapha kuyitumele ngikhuluma into yokubana ke kungenzeka kanjalo ngoba eza match ke zangomgqibelo zintathu baphulaphula ezadlalwa phaa kuzadlala ke imetshi yokuqala kuphinde kudlala ke iitim ezithe zaluza zidlala kuthiwa zilwele indawo yesithathu kubuywe phaa ngo-5 kudlala i-final ethetha ukuthi imetshi zawudlala phaa itim yawudlala iimetshi ezintathu phaa ke ngomgqibelo baphulaphule loo nto yakuxele nto iimetshi ezimbini phaa ngomgqibelo iyakuxele into yokubana ke kuzawudlalwa ke phaa ngomgqibelo baphulaphula itim nganye izawudlala iimetshi ezimbini phaa ngomgqibelo mhlawumbi ke u-Arthur Zwane uneentonga zakhe ke ezisemgqubeni asazi nathi sizibuze imibuzo ngoba bakhona abadlali abathile ke esibabonayo phaa etreyiningini kodwa ke abanye babhale into yokubana ke balimele abazubakho nathi ke sinaloo mibuzo mhlawumbi koogqirha ke basazi isizathu esibenze into yokubana ke babatreyinise kodwa phaa emetshini kuthi umdlali ke akanofitha ngenxa ye-injury phaa ngaphakathi etreyiningini ke abeqhubeleka ke etreyina baphulaphula ke akusiyo yam ndodwa ndifuna sike sihle amahlongwane ngoba ke iqela leKaizer Chiefs ngoku lizilolonge into yokubana ke lizodlala phaa neqela ke le-Orlando Pirates phaa ngomgqibelo ndicela ke nike ningene ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.